MalawiMusic.com, nyimbo za Malawi.
It's Marsha, the rhythm boy.
It's too get the two guys. I was still get the fresh one. Marsha, I see you. Chichi.
Mamuna wabanja sabwela ngati manna. Kazi wabanja sabwela ngati manna. Ikaye 40 chimene iwe. Ikaye 40 chemari iwe. Ikaye 40 ha. Chikondi chilole chikule. Zosimva utiva ukwini zilole ziende. Kukoma mabwera kamuzi. Chikondi ndi andu awiri nu wachitatu yongozi. Sono nzanga tambira. Wachikondi ndi emwe yu iwe chonde tarika. Wachikondi wa mupesa. Mamuna wabanja sabwera ngati manna. Kasi wabanja sabwera ngati manna. Ikaye 40 chimene iwe. Ikaye 40 ikaye 40 chemari iwe. Ikaye 40 ha.
Mona zikukupa saka call up. Masana kusakupanga check up. Chaku masulo kuuza nda kusowa. Usiku chilong coke na kupasa good night. Ofuneka ndikalipile lobola. Zaku pasa zose zimene umasowa. Paka ine kulonje za kusia moa. Izi zoka ningo joka. I will be your provider. Tizamanga banja ndiza kusamala. Iwe ndi ana anga. Paka tsiku lomwe ndiza loe manda.
Mamuna wabanja sabwela ngati manna. Kazi wabanja sabwela ngati manna. Ikaye 40 chimene iwe. Ikaye 40 ikaye 40 chemari iwe. Ikaye 40 ha. Zikavuta zichepetse. Siungaluze kantu bondo zanomoneza. Okukonda mazoa nzanga tandimvetsera. Wachikondi ndiye mweyu.
Mamuna wabanja sabwela ngati manna. Kazi wabanja sabwela ngati manna. Ikaye 40 chimene iwe. Ikaye 40 chemari iwe. Ikaye 40 ha. Mamuna wabanja sabwela ngati manna. Kazi wabanja sabwela ngati manna. Ikaye 40 chimene iwe. Ikaye 40 chemari iwe. Ikaye 40 ha.
Stream and download music from www.malawi-music.com.